Nechimbo naba Silita Nilitamani Weche Eta bwe namza triani za mezi shine na tushenda mama apaka kukau Ndiabane delegasyo ya sepiri Sito mkutu Weche weche Mbe dume ele chimbo kwa nukaba hapa zina na Ibi sada Mbe dume Mbe dume
Thank you. Chakati Manesa,
Marhaba.